ithathatu kuma ligi ya NSL, irafu inya kuma ngathi ya mbere na timu ikumi na igiri kuma icigo ngurani. Draw ino igakorwo ikihanika thukuru-ini kana muthi wa Jumatano thukuru-ini wa Kise.